Sifa ibyo nakubwiye ubu naho ni wabyiboneye
bicanye ni
none wahavuye uca kuyandikisha mu matoro ya 2025 kwabandi babirembeje
siridiye we iyo hagira uwuntanga kuyandikisha kwirya tariki ya 2022 gituguta nari kuyanka cyane
ningene warubikaniye
yo nabo ntibabanditse
ntibabanditse
utubwenge n'ubwitonzi babikora bandika urudome
kurundi
rumwe rwose mukumba kagwa kandi mu ndome nkurungu
yo reka
uzi namakuru
rero
reka hewe ntibandika kuri za ntara za kera
babikira gute
ishwe bisunga indinganizo shasha yajyategeko cyo mu mwaka heze wa 2023 yakumbanirije intara 18 muri zitanu zitarenga
mashe warabikurikiranye
yo ntabikurikirana none ntuba hakarata karanga mu
iyo nyene
bajeje kwandika ibyo bakeneye bagacagwa agapapuro uzokwerekana kugira abagwe ikarata yito
neza
baba kitangwe
yakita recipe
ehe na hanyana
kandi rero nuko kabika hadata
yo hewe
oyaje
singot
ndabitsi
ahubwo nyene ereka ntiwumve ngo nariyandikishije si bose barabikora
oya ndabitsi
ahubwo subira unyibu
ndakwibutse
hagi yandikwa rizorangira rya
muranyumvira muranyumvira
nico sikibazo ci
ahusanga hari nabandi bacibaza ko ari kiringo kidahera
eh bari nyene
reka ndabibutse iyandikwa rya matora yo mu mwaka uza ryatanguye ku itariki 2022 gitugutu rikazorangirana n'uku kwezi nyene ku itariki 31 kandi rero nta kindi kiringo bazokongerako
hewe abintu birakomeye
wagira ngo
ahubwo re nimuze tubibwirane
nimubibwirane
n'umwe azocikwa n'iryo yandikwa
kandi sha mbeho uwaruzi yuko yandikwa nkiri hagize uwo ricika azoba yiyatsa agateka n'uburenganzira byo gutora
ntabwiye akasiko na jesinorota binshiki
ndabitsi ubwo urazi guhomba amatora y'abashinga amateka
wibaze
aya bakenguza amateka abagena mabama makomine ayimitumba n'amakartie yo muri yandinganizo shasha nyene kubera kureka kuyandikisha
wibaze
atakindi bisaba uretse kuja ku biro vyandikwa ugatangika ikarata karanga muntu ugacubabwira ngo henyandika
ati nyandika
ngo nyandika
hewe
sa
abantu mugaba cyarahiye twese n'ukuyandikisha
n'ukuyandikisha tawuvuye
yego
murundi wese utari bwiyandikishe kandi kwica ibisabwa nyaragasa uyandikishe mu bazotora mu mwaka wa 2025 iyandikwa ririko ribera hafi yanyu mu bibanza byatororokanijwe n'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora seni ikiringo ntarengwa kikazorangira ku itariki 31 za kuno kwezi nayo kuba bahanze y'igihugu bariko babandikira ho hose hari ubuserukizi bw'u Burundi kaze twiyandikishe tubane kwitorera indongozi zizadushikana ku mbono kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060.